Mahalo nui a ke ali I wahi nei, holi ni kala ni o ka wahi ko. Ka pipi on mai, o ke hanu e nui na mai ho o lua ahani ke mule. E nana na maka I ke a o mala mokui, wai hawai a ke a I ka wahi.
Over and over again. Through it all, even if saving you sends me